Bekezelo gilinde ntombi gilinde ngiyabuya dalima Bekezelo gilinde ntombi gilinde ngiyabuya dalima shuva malanga kuphela ngibona isithando sami Sandwa sami nakugcina kuthanda Sandwa sami ngivakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka Ngibona isithandwa sami Sandwa sami nakugcina kuthanda Sandwa sami ngivakukhumbula Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Ngiyabuya dalima Shova malanga Ngibona isithandwa sami Isithandwa sami nakugcina kuthanda Isithandwa sami ngiyakukhumbula Shova malanga kuphela unyaka Ngibona isithandwa sami Sandwa sami nakugcina kuthanda Sandwa sami ngiyakukhumbula Ubunge khona eduze nami Isikhathi ngathi asihambi Izinto ngathi azenzeki Ubunge khona eduze nami Isikhathi ngathi asihambi Izinto ngathi azenzeki Shiya wo Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Ngiyabuya dalima Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Ngiyabuya dalima
Bekezela Ngilinde ntombi